nyimbo maber madendo nasembo wa Awero nyimbo maber madendo nasembo kwetwe Nyasembo piny maber unywalo Elija Kalando piny maber miyange akelo supa Piny maber wachame mawembe Kalando piny maber wachame machungwa orange Nasembo piny maber wachame samaki Kalando piny maber wachame nyama migimbuta Kalando piny maber wabae gimeli kwetwe Nasembo piny maber wayude almasi Kalando piny maber wapure muogo kinjuku
tinego atero yesho nenye
Kalando ine miber mamoro nyakisa
Akelo tigo tinego atero yesho kisumu
Kalando ine miber mamoro nyakita
Nyaimbo beti beru wapimi gimon malego
Kalando ine miber mamoro nyakita
Ukwaro beti beru wapimi gimon Mingi mundu genya
Kalando ine miber mamoro jagita
Bera beti beru api mingi mundu yoma
Kalando ine miber mamoro jagita
Nyaimbo beti beru api mingi mundu rusinga
Kalando ine miber mamoro jagita
Yakelo tigo tinego api mingi mundu migori
Kalando ine miber mamoro jagita
Bebi beti beru api mingi mundu shirati
Kalando ine miber mamoro jagita
Raguel beti beru api mingi mundu naikuru
Kalando ine miber mamoro jagita
Rambanya beti beru api mingi mundu nairobi
Kalando ine miber mamoro jagita
Nyaimbo beti beru api mingi mundu mumbasa
Kalando ine miber mamoro jagita
Nyaera beti beru api mingi mundu malindi
Kalando ine miber mamoro jagita
Mano, isso tá sendo.